wewe umukuru w'igihugu banzu hinduke naba shaka umukuru
w'igihugu. Okay, iyi ni Burundi News TV. Wawurinde nakumenye sangwa kaze nchuti banywanyi bacu turasubiye kubamwirwe canke mwaramutse bivanye no muherere kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherere rya nino ku migabane ya makongo ya kure abatwumviriza muherere rya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherere rya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 2022 nyakanga umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avugwa rya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndagukengurukire cyane wewe hajije gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi video muri abanditsi jamu sabone mufyonde ko murace mubona rakazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana bakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ku munsi. Ingingo nkuru nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane hajije kudushikira giturumbuka umusoda akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yikitse mu kiza atangaza ko atembagaje ubutegetsi n'amakuru akomeye cyane hajije kudushikira mu nyuma z'uko haheze igihe kitari gitoya havuga umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi abahora bikekwa mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi sibo bagaragaye muri uwo mugambi kuri ibi bintu byakomeye cyane. Uyo musoda ninde yahorajejwe yahe mabanga mu gisoda ivyo uraza kuvyumviriza mwido nido ry'amakuru yacu nayo mu makuru akomeye cyane dushikira kuvyo umunyamabanga w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ahejeje gukora muri komine Muruta birateye ubwoba. Amakuru akomeye cyane dushikira nuko abanyagihugu bo mu iyo komine baraye badatoya gatiro biruko mu nyuma z'uko duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane ava mu ibohero rikuru rya Gitega kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Regiome Bunyoni. Nibiki biriko biramuvugwa ko ivyo uraza kuvyumviriza mwido nido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma z'uko hari amakuru twatohorejwe n'umumenyesha makuru wacu nayo tuza kubashitsa ko ido nido wewe wica usabwa manuka munsi video urabanditse ijambo sabone ufyonde ko uracubona ari akazogera naho nyene ufyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ku munsi eka yo makuru nande makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakanaka. Tuzirinda bakengurukire nshuti banywanyi mudahengeshanya kumviriza ibiganiro byacu kwimbonesha kure yanyu kandi yacu ya Burundi News TV. Ndabakengurukire cyane mwe mwese mwaje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi video muri abanditsi ijambo sabone mufyonde ko murace mubona rakazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana bakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo rya 2022 nyakanga umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'uruhagarara rwatejwe na Colonel Senateri Reveriano Ndikuriyo munyamabanga w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza muri komine Muruta. Abanyagihugu baho bavuga ko baraye bataryamye kubera akajagari k'imbonera kure zibategeka ko bategerezwa kumwakira. Umwe mu banyagihugu waha ikiganiro umumenyesha makuru wacu akorera muri iyo ntara yagize ati ubundi muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza imbonera kure ziriko zirarika abanyagihugu ku nguvu batanguye kuva isaha 7 z'ijoro nta muntu abatorana gatiro batanze itegeko ko ata muntu n'umwe arekuriwe kugurura aho adandariza uyu munsi mwumva aka kamara maza hama ngo inzara iraturembeje bega ryaterambere rizoza gute twama turiko turatumwanya mu bitagira akamaro ijoro batubuze kuryama ku murango batubuze gukora twarigorewe mu gitondo cuno munsi umunyagihugu w'Imuruta nawe wahaye ikiganiro umenye amakuru wacu yagize ati aha muri komine Muruta ubuzima bwose bwahagaze kubera urugendo rwa Colonel Senateri Reveriano Ndikuriyo. Abanyeshuri bose bo muri komine ya Muruta nta numwe yize isaha tuvugana n'ubu niho akiri nta muntu arengana n'utari muri uyo mugambwe ategekwa kujayo. Nta wuzi ko Burundi bwasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Perezida Ndayishimiye yoba yagerageje kubogora General Prime Niyongabo biramunanira boburugurika umuyobozi wa RP yemeza ko Evariste Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare maze umushikiranganje wa mbere General Ndirakobuca aranga kurishira ku mukono aho niho haba haravuye amakuru akomeye cyane avuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuva mu ndwi heze ico bikoze amakuru dufise aremeza ko Perezida Ndayishimiye ashaka kwikura ko General Niyongabo ayo makuru nyene aremeza ko abasirikare batagishigikiye Prime Niyongabo abasirikare bagireza ubusuma bwinshi uyabarongoye kandi bavuga ko ari we yari yarabujije ko baronka agashahara kisununuye vuba tuzogaruka ku nkuru y'abasirikare bapfunzwe bahora bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda abo nabo nyene bemeza ko bazira ubusa ubusuma bw'imishahara babushira ku mukuru w'igisirikare abahinga bakurikirana iby'igisoda c'u Burundi bavuga ko hakenewe audite kukunge n'amafaranga y'igisoda akoreshwa bose bagaruka ku busuma bw'imonogoje mu gisirikari koko Ndayishimiye azoshobora kwikura ko yabereye pare ku bugeni koko General Niyongabo yobageza washaka kwikura ko pare wiwe Gervas Ndirakobuca yoba yamaze kugangura kanka ingingo z'umukuru w'igihugu niba Ndayishimiye adafise umukuru w'umugambwe niyumvikane n'umukuru w'igisirikare akanyinyurana n'umushikiranganje wa mbere azoba asigaranye nde ibintu nk'ibi bivyara ikintu kibi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD bihangange bica bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba hakabura uwufata ingingo zikiza igihugu umugani wa Jacques Bigirimana umukuru w'igihugu narinde gushika ubu arashigikiwe n'abasirikare bato bato arashigikiwe kandi n'abanyagihugu nacatuma atinya gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu turi benshi cyane twamushigikira yubahutse ingingo zibereye zikiza Burundi n'amakuru akomeye cyane adushikira biruko mu nyuma z'uko Lieutenant Colonel Zebron Mfuranzima yindi ntwaza ngabifise uruhara rukomeye mu bibera muri Beseri Zebron Mfuranzima ni ntwaza ngabo igaba inyamira mabizi ikorera muri Beseri nicegera cha komiseri Jacques Nije imbere kijejwa amatohoza muri komisariya y'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura uyu niwe ategerezwa kumenya amadosiye y'abapfungiwe bose muri Beseri uyu niwe azivye amasambishwa kubakubitwa uyu niwe azivye ibiturire vyakwa abapfungiwe muri Beseri maze abarishe bakarekurwa abayabuze bakagumamwo kugeza naho batangura kwicwa n'inzara co kimwe na komiseri Jacques Nije imbere Zebron Mfuranzima nawe nyene arazwi mu mabi akomeye mu yandi mabanga yaciyemwo muri gitugutu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Zebron Mfuranzima yatwara iperereza mu ntara ya Gitega kuwa mirongo ibiri na gatatu z'ukwica mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Zebron Mfuranzima yahagaritse Gerard Bukuru batazira Bekere amukura kuri centre de sante bita ku mucunguzi mu giswahili Gitega Gerard Bukuru yari imbonera kure yari hejeje gukomeretswa na grenade yatewe mu giswahili acaja kwivuza kuri iryo vuriro uwo mugoroba Zebron Mfuranzima yari kumwe n'umupolisi batazira Sanzereri gisibije mu gisagara ca Gitega baca bahagarika Gerard Bukuru yari ko arivuza be n'umugenzi wiwe Prosper Niyonizigiye yaraje kumuraba bukeye ikiziga cha Gerard Bukuru catowe mu mwonga ikiziga cha Gerard Bukuru catowe cambaye amapingu Prosper Niyonizigiye nawe yabonetse inyuma y'indwi zibiri aborezwa igufwa mu iperereza Gitega amabi yakorera Gitega niyo Zebron Mfuranzima yaje kubandaniriza muri Beseri ibujumbura Jacques Nije imbere na Zebron Mfuranzima batwara mu bushikiranganje burongowe na Marite niteretse jo bundi yarasavye ko twomuha amazina y'abarenganywa mu Burundi
aba mushikira muje muramuhana amazina y'abarenganya barundi Zebroni Mfuranzima ntiyigeze abazwa igandagurwa ry'imbonera kure Gerard bukuru w'igitega uyo bazobazwa impfu ibiturire na karenganyo vyo muri Beseri kwibuka ko CNDH yarekuje hirya yeje abantu bashika kuri 300 bari bapfungiwe ubusa muri Beseri murabo harimwo nabana turabandanya gusaba uwo wese yobaza izina canke umwidondoro umuntu wapfiriye muri Beseri kuturungikira makuru biruko mu nyuma zuko makuru akomeye cyane adushikira nuko ho barakarwi k'abasirikare bahejeje gufata ingingo yo gutangaza kudeta abo basirikare ni bande kature kumenyesha makuru wacu akorera mu gisagara ca Bujumbura bashitse kwayo makuru yose turaza kugaruka tubashitse kwayo nayandi avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni mu mwumvirize
tumaze imisi turabashikiriza inkuru zitandukanye twatanguye turababwira inkuru zirabana n'itorokeshwa ry'ubahororo umushikiranganje wa mbere General Lengiome Bunyoni tukababwira ko ubutegetsi bwanyegeje ivyayo makuru hakaba hari n'amakuru adahumuriza avuga ko Lengiome Bunyoni yoba yaragiriwe nabi ariko ubutegetsi bukanyegeze ivyayo makuru ariko nanone ngo akarwe gashigike General Lengiome Bunyoni ko bakaramutorokesheje mu ntumbero yuko kudeta imaze kuba Bunyoni acagarukanwa mu gihugu yidegembya maze akaba ariwe ayorongora leta vy'imfata kibanza mu gihe binavugwa ko umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo yoba yahambije uwo murwi wa General Lengiome Bunyoni muri uyu mugambi wo gutembagaza president Ndayishimiye General Prime Niyongabo ishavurika baryaradoze inyuma yaho atanguye kurabana nabi n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito kubera ibyo Ndayishimiye yarahejeje kumenya ko General Prime Niyongabo ariwe yiba amafaranga y'abasirikare kandi ko ariwe yihagiye ubutunzi bw'igihugu mu buryo budasiguritse amanyanga akomeye yakozwe mu gisirikare president Ndayishimiye kuvyihanganira bikaba vyaramunaniye mu gihe yariko arahangana n'ibindi bihangange bivuga ko vyazingamitse ubutunzi bw'igihugu kandi bivugwa ko vyari byo vyasubije igihugu inyuma gutyo rero ngo na Prime Niyongabo akaba ari muri uwo murongo canke se ari kuri urwo rutonde rw'ibihangange president Ndayishimiye ategerezwa kwikurako ariko nanone president Ndayishimiye kwikurako General Prime Niyongabo bishobora kumuta kuwa amazi mu gihe cuka catanguye kuba kibi cane amakuru adahumuriza duhejeje kuronka arateye ubwoba cane kubera ko ibihangange mu butegetsi byatanguye kwishira mu mirwi hari umurwi ushigikiye president Ndayishimiye uyundi murwi ukaba ushigikiye General Prime Niyongabo ndetse n'akarugwa ikavuga ko kari mirage rya Petero Nkurunziza abo bose bakaza biyongera kuri babandi bagwanya president Ndayishimiye bashigikiye wahora n'umushikiranganje wa mbere General Ale Ngiyome Bunyoni nkuko twabibabwiye umukuru w'igihugu kuri ubu turiko turabashikiriza ino nkuru y'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka 2023 arakwije iminsi 11 atari mu gihugu ariko nanone bakaba baramuhaye amakuru ateye ubwoba ngo arivyo vyatumye abantu zibiwe n'abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamubwira ko yoba arabangiye gutahuka mu gihugu kubera ko ibintu bitifashe neza kandi umutekano wiwe utizewe twarababwiye iby'umutekano wongerejwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu kituremere cyoro ndadaye i Bujumbura twarababwiye itegeko abasirikare bahawe ryo kongereza umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu kongereza umutekano kumbonesha kure ni radio vy'igihugu RTNB turanababwira ibintu biriko birabera muri ntare hauzi ndetse n'andi mabanga akomeye cyane ariko nanone tukababwira impari zabaye ndetse no guhangana gukomeye hagati y'umukuru w'ibiro by'igisirikare na General Neva ivyo bikaba byarabonekeye ku munsi hongerezwa umutekano kumbonesha kure y'igihugu aho hari hateguwe ko hatangazwa kudeta iryo joro nyene ariko nanone abaha president Ndayishimiye amakuru bakaba baraciye bamumenyesha ko ibintu bigiye gukomera mu gihugu agaca avuga ko abo basirikare bose bari kuri RTNB bategerezwa gukomera amagabo kandi ntibemere ko abo basirikare bari barungitswe bivugwa ko ari ku itegeko rya Prime Niyongabo badashobora gusubirira abahahora kubera ko umukuru w'igihugu ariwe wenyine afise ubushobozi bwo gutanga itegeko akahamabwirizwa abo basirikare bamwikambijejwe gucungera umukuru w'igihugu integuro rero yose yo gutembagaza president Ndayishimiye ngo yararangiye kandi ngo iyo integuro ikaba irimo ibihangange bikomeye cyane haravugwamo ndetse na bamwe mu ba generale bakomeye bahoze bagwana muri CNDD-FDD akavugwa mu icocoro ry'umugambi CNDD-FDD ku munsi weje twarabahaye inkuru irabana n'ukuntu ivyo bihangange byashavujwe cyane no kuba president Ndayishimiye amaze iminsi abimaramaza kuvashitse ku butegetsi yerekanye ko umugambi CNDD-FDD uzuyemwo ibisuma yerekanye ko amasezerano yose yakozwe canke yasinywe ku ntwaro yowe yasubiriye umuhisi Pedro Nkurunziza ari amasezerano y'ukugurisha igihugu amasezerano yo gukinesha igihugu cy'u Burundi harimo nk'amasezerano yo kwimba ubutare ndetse n'ayandi yose ajya aratandukanye amasezerano Petero Nkurunziza yagiye aragerana n'abarwizatunga bakomeye bagatunga gusumbya ariko igihugu cyo kikaguma mu bukene butagira izina president Ndayishimiye ivyo yama bivuga kandi akabivugira ku mugaragaro ivyo byose rero bikababaza abajenerali ndetse n'ababarwizatunga n'ibicucu by'umugambi CNDD-FDD kubona umukuru w'igihugu avuga ko ari mwiragi rya Petero Nkurunziza cyane agendera mu makanda yiwe nkuko yavyiyemereye nyene igihe yari ko ararahirira kurongora igihugu cy'u Burundi avuga ko ataco agiye kuzahindura ahubwo agiye kubandaniriza kuvyo wasubiriye yakoze byarabashavuje cyane rero babona ko president Ndayishimiye ariko arabambika ibara kandi ari karerekana ko umugambi CNDD-FDD ari we wasambuye igihugu ari we wishe igihugu mbere president Ndayishimiye we yaravuze ko hakugira igihugu gipfe we yopfuma apfa ariko igihugu abanyagihugu bamuhaye ngo ntigipfe ariko ararorera ibyo byose rero bikaba byarashavuje ibi nganje muri CNDD-FDD ariyo byadugije ishavu agacekamwo imirwa ibiri abita ko bari miragi rya Petero Nkurunziza n'abandi bavuga ko bashigikiye president Ndayishimiye kuko babona ko ariko arazana impinduka zikenewe ariko abavyiyeweza bakibaza politike n'umutekano by'u Burundi bakabona ko ibi president Ndayishimiye ariko arakora aragaca mutwe kandi aba bajenerali bashobora kumwitanga uko ariko arahiga ko bose azogenda arakora mu kamwe kamwe kugeza bose abashize mu ibohero kandi bakabazwa iby'ubutunzi bw'igihugu bagiye baranyonora ngako karwe k'aba jenerali nako kateguye kumwitanga kuko babona ko president Ndayishimiye yarubahutse kuba yarapfunze General Lengiyomi Bunyoni nta wundi muntu ari mu gihugu ashobora gutinya kubera ko babonye ko president Ndayishimiye yamaze kwibona ko ari umuntu ashobora gukora ico yiyongeye cyose ariko nanone abo bantu bari mu murwi wabagize canke bafata ingingo zikomeye mu gihugu harimo umurwi w'abajenerali bahoze barwara muri CNDD-FDD ndetse n'ibicucu by'umugambi CNDD-FDD bakabona ko president Ndayishimiye akora ibintu atabanje kubagisha inama ariko nanone ivyo yuko atabahanuza gaca avuga ibintu ivyo ngivyo ngo bishobora gukwegera igihugu kubera ko babona ko ivyo vyose ariko arakora ariko arabangamira inyungu zabo kandi bakabona ko ejo canke ejo hijya y'ejo nabo bashobora gushikirwa bakisanga mu mabohero canke se amatungo yabo n'inyungu zabo zikabangamirwa mwarabonye ivyo perezida yakoze ahindura amafaranga ibipapuro ni kakarwe nyene kaba generali ndetse nabo avuga ko aribo bazingamitse igihugu avuga ko banyegeje amafaranga menshi cyane mu mazu yabo gutyo rero mu ntumbero yo kubereka ko yabahinyuye president Ndayishimiye yaciye ahindura amanoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ivyo navyo byarashavuje cyane ndetse binaduza ishavu muri yako karwi ikaba generali nkuko rero tumaze iminsi turabibabwira icuka ca ku deta camaze gututumba ariko haramota icuka kibi cyane mu bihangange mu butegetsi amasoko yacu atubwira ko umwanya n'umwanya ushobora kumva hatangajwe ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi president Ndayishimiye bamuvuniye akagwe ko adashobora kuza mu gihugu mu gihe umutekano wifashe nabi kandi kakarwe k'aba generali bivugwa ko kuba karongowe n'umukuru w'ibiro by'igisirikare general prime niyo ngabo ngo kamaze kwitegurira ibikorwa byose president rero ngo bamubujije ko agaruka mu gihugu akaba agira akwize indwi zibiri ataragaruka mu gihugu igihugu kidafise umukuru w'igihugu abarundi bakaba bari mu bwoba bukomeye cyane yego tuza kugaruka kumushikira nganji yoba ariko aravugwa muri iyo dossier twamaze kubibabwira ko perezida yagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika avuye mu gihugu cha Cuba aho yari yagiye mu nama ariko akagenda imbere y'iminsi ine yuko iyo nama yari kubera mu gihugu cha Cuba itangura abantu rero bamwe nabandi bakibaza icatumye umukuru w'igihugu yoba yaragiye imbere iminsi ine ko inama itangura akaba yarajanye n'umutambukanyi wiwe hakaba hari namakuru yo mu mpisho twamaze kumenya ko hoba hari n'abatari bake mu muryango wiwe bajanye muri cyo gihugu cya Cuba ndetse bakaba baranajanye muri leta zunze ubumwe za Amerika i New York i New York bakaba barajanye rero nk'abahunze nk'uko amakuru atandukanye ariko arabivuga. Amakuru rero avuga ko Perezida Ndayishimiye bamubwiye ko ashobora kugaruka mu gihugu ibararikagwa, gutyo rero ngo hariko harakogwa bishoboka byose kugira bamenye ku mutekano w'umukuru w'igihugu wizewe. Ariko nanone dekre yo gukura wahora canke se umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo yahora ari n'umwizigirwa wiwe yanamufashije yuko kudeta yari yateguwe na General Bunyoni iburizwamwo ari we yarakingiye ubutegetsi bwiwe kuri ubu nawe ari umwansi we akomeye. Nyuma yaho ako amenyeye amakuru ko hari akadogwi k'abantu kariko kagomba kumutembagaza ku butegetsi, iyo decree ikaba yarasinywe. Ariko nanone Perezida Ndayishimiye akaba baramubwiye ubwo bamutera ubwoba ko ahejeje gusohora iyo dekre ibara rishobora kugwa mu gihugu, gutyo rero iyo dekre ikaba itaragiye ahabona. Ariko nk'uko duhejeje kubimenya, imvo nyamukuru yatumye iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rikora mu mabanga umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo ngo ryo baryaragumye mu biro by'umukuru w'igihugu kubera ko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Genevas Ndirakobuca batazirana kugarika yanze gushyira ko umukono kuri iryo tangazo kuko abona ko Prime Niyongabo akuye mu mabanga ibara ryo bariguye igisirikare cyose kiyoboka General Prime Niyongabo, kandi ngo akaba yaramaze kugiha amabwirizwa akomeye cyane. Ivyo rero ntawuzi ibyari byo, ntawuzi ico ariko arategura. Ariko amatwa dusumira nuko ngo kudeta yo yamaze gutegurwa neza cyane, kandi ngo Perezida Ndayishimiye arashobora kudasimba ibi mutego yamaze kwitamwo. Ibintu rero bibandanya gukomera cyane. Gervas Ndirakobuca akaba yararahiye ararengwa ko adashobora gushira umukono kuri dekre y'umukuru w'igihugu ishobora guta igihugu mu manga, gutyo rero ngo akaba yararindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ariko arabarizwa uno munsi. Nuko amakuru amwamwe avuga ko yoba yaragiye mu kindi gihugu mu mpisha ariko ntibimenyeshwa Abarundi kubera ubwoba yari afise yuko ibintu bishobora kumera nabi. Ariko nanone ngo hakaba hariko haravugwa ko uyo nguyo Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika yarindiriye ko umukuru w'igihugu atahuka kugira abaganire kuri ibyo bintu byo gukura General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo we yamaze kubimenya kera ko ibintu bimeze nabi, gutyo rero nawe ariko aritegurira kugwana na Geneva, kugwana n'umukuru w'igihugu General Neva, kubera ko arazi neza ko ataciza amwipfuriza. Birazwi neza ko amukuye atahandi yo mushira kuko atakindi kibanza gisumba icyo arimo ashobora kumushiramwo. Gutyo rero ngo yamaze kwitegurira ko ahejeje gukugwa mu mabanga nyine nawe azoca yivuna. Bikavugwa ko rero ngo yamaze kwitegurira ibyankenerwa byose ndetse n'abasirikare bakaba barahawe amategeko. Ayo mategeko nayo turaza kuyagaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Ariko nanone abanyagihugu bafise ubwoba bwinshi cyane, bariko barasaba rwose bashimitse basaba ko abo bategetsi boreka indyane kuko bariko baribuka ibyabashikiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, baribuka indiri z'Abarundi zahatikiriye, baribuka abatari bake barasiwe mu mabara bara, Abarundi baracibuka amazu yaturiwe, Abarundi baracibuka ibara ryaguye mu mabarabara atandukanye gisagara cha Bujumbura, Abarundi baracibuka amaraso yamenetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera indyane zatewe n'ikindi kiringo cha Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Abarundi babyiyamirije, abatarahunze barishwe, abatarishwe barapfunzwe. Gutyo rero noneho zino ndyane ziri mu bihangange bisangiye ubutegetsi zozo ziraza guhoshwa nande. Ubwoba ni bwinshi cyane mu gihugu, ubwoba ni bwinshi mu bagumyabanga, ntago bazi ibintu biriko birabera mu gihugu. Abanyagihugu babandanya kubaza ariko nanone ntibamenya ico bari bufate, ico bari bureke. Abategetsi babandanya kuvuga ko amakuru avugwa ya kudeta ngo ari ibihuha, ariko nanone ntibatanga umuco ku biriko biraba ndetse ntibanatanga umuco kugituma umukuru w'igihugu amaze indwi zibiri adahonyoza ikirenge mu gihugu arongoye, none kuri ubu igihugu kirongowe nande. Nubwo bavuga ni ibihuha ariko amasoko yacu yo kwizera kandi ari muri ubwo butegetsi igenda yemeza ko ibintu byakomeye cyane kandi ibara rishobora kurwa umwanya n'umwanya perezida ndashimiye ngo arashobora kwasiga gatwe atarabye neza amasoko yacu tumenyesha ko ibintu biri ko birategurirwa muri eta majoro ari ibintu bibi cyane kandi igihugu gishobora kugwa mu mpango umwanya n'umwanya perezida ndashimiye yabonye ko ingendo yihaye ari yo guhindura ibintu ariko bamwe bati yarihuse cyane kubona yagiye afata ingingo mwene nkizo yari kugenda gake ariko arabona ko amakungu ariko aramuhayageza ngarika arakora impinduka ariko na none n'abanyagihugu bato bato nabo bakabona kare karakora ibintu byiza ariko kakarwe nyene kaba general ndetse n'ibicocoro by'umugambi SNDDFDD ntabwo kanezerejwe n'ibiriko birakogwa n'umukuru w'igihugu kuko babona ko ariko arabamaramaza kandi akabambika ibara Gervas ndira ko buca rero nawe hari mu bwoba bwishi cyane kuko nyene ashobora gufatwa nk'uwagarije ingingo y'umukuru w'igihugu canke se yashoboye gusuzugura iby'umukuru w'igihugu yashize ko mukono akanka kubisinya byari bizwi ko Bunyoni ariwe atashobora gusinya ibyo atifuza ko umukuru w'igihugu akora ndetse ngo Bunyoni we yagera naho asaba amahera kugira ashobore gushira umukono ku mategeko amwamwe umukuru w'igihugu yagiye aratanga Bunyoni rero we yarashoboye gupfungwa ariko Gervas ndira ko buca nawe yarananye avuga ko adashobora gusinya kuri iyo decree ikora mu mabango mukuru y'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo ndira ko buca nawe yoba agiye guhamvya kakarwika ariko kararwanya perezida ndayishimiye kandi kifuza kumwikura ko none kuki adashaka ko General Prime Niyongabo akogwa mu mabanga ariko nanone ngo hari amakuru yamaze gushigira abategetsi bo mu nzego zo hejuru ko General Prime Niyongabo kukugwa mu mabanga kwiwe ari uguta igihugu mu manga kuko niwe wenyine yarasigaye aconze ubutegetsi bwa perezida ndayishimiye muribuka ko perezida ndayishimiye aja mu gihugu Cy'Uburusiya yatakambye agasaba umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin ko yomuronsa ibikoresho akamuha n'ubufasha mu byo gucungera umutekano w'inzego akanamufasha nanone mu kumuha ibirwanisho ibyo byose rero byerekana ko afise ubwoba ko hari abo mu butegetsi bwiwe batamwishimiye kandi bashobora kumutembagaza umwanya n'umwanya ubu turiko turavugana rero decree ikura mu mabanga umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo yacari mu biro by'umukuru w'igihugu ariko kuri igihugu nawe yanse gutaha kuko azi neza ko ibara rishobora kurwa umutekano niwizewe mu kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'itiremere cyoro ndadaye i Bujumbura hakaba hari hawongerejwe umutekano ibikoko bikomakomeye mu bicungararo yaho ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ndetse no mu bindi bibanza bikomakomeye by'igihugu umutekano ukaba wakajijwe cyane ntawuzi ibiriko biraba ntawuzi aho bigiye guherera ico tuzi coco nuko ibintu byamaze kuyangara kandi amakuru ariko aradushikira n'amakuru adahumuriza abarundi bo barafise ubwoba kandi barasaba ko izo njyane zohagarara kuko barazi ko batariko baragwanira neza y'igihugu bariko baragwanira ibiti bikomeye bariko baragwanira ibibanza byo hejuru bariko baragwanira ubutunzi bw'igihugu nabwo butifashe neza kubera ko ubutunzi nka bwose buri mu minwe y'akarwe kamwe ariko nanone abanyagihugu bagasaba ko izo ndongozi za SNDDFDD nabo ba generale bariko baragwanira utwo duke igihugu c'u Burundi gifise bo kwibuka ko abarundi nabo bakeneye umutekano kandi abarundi batifuza kongera kubona intambara narirya bavuga ko aho inzovu zigwaniye ivyatsi ari byo bihasigara gutyo rero bakabona ko izo ntambara zabo bategetse n'ubundi abanyagihugu ari bo babihomberamwo kuko nta mutegetsi wo hejuru ashobora kurara inzara nta mutegetsi wo hejuru ashobora kubura ibyo afungura na mwana w'umutegetsi ashobora kubura amafaranga mujana ku ishure na mwana w'umutegetsi ashobora kubura ibyo yambara na mwana w'umutegetsi ashobora kubona ibyo ashobora kubura ibyo yipfuza byose ahubwo baba nyagihugu bo hasi banyarucari nibo bahombera muri izo ndyane ndetse no guhangana ko bakuri mu bihangange mu butegetsi ubwo bani byinshi cyane rero abanyumwanyi bacu amasoko yacu ariko araturungikira amakuru menshi ibyo turiko turatohoza ndetse n'amakuru tutarashira habona kubera ko tukiriko turayakora kwa matohoza kandi yateye ubwoba ayo makuru ntabwo dushobora kuyashira habona muri kano kanya ni ukubanza tukaraba y'ibintu byerekeza ariko nanone wewe bana natwe ufyonda kuri subscribe umwanya n'umwanya turashobora gushyira ayo makuru hanze n'amakuru ateye ubwoba kandi adahumuriza perezida ndayishimiye nawe ntabwo yorohewe abasenga musengere igihugu c'u Burundi abasenga musengere umukuru w'igihugu neva abasenga musengere abategetsi kuko ibintu biriko biraba mu gihugu nibara kumutemere birakomeye cyane igihugu c'u Burundi gishobora kugwa mu kaga kitigeze kibamwo ndetse na mbere mwaka avuga ko bishobora kuba bibi gusumbya mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibihangange birashobora kwicana ibihangange birashobora gupfungwa abanyagihugu barashobora gusubira guhunga kurusha ivyabaye mu mwaka w'2015 kubera ko amakuru dufise gose nahumuriza tube turahagarukirije ngaha ivyo turiko turategura vyo ni vyinshi
eka tubakengurukire nshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwigenekerezo rya 2022 nyakanga umwaka w'2023 bakengurukire cyane mwe mwese mwajije gufyonda sabone kubatarabikora ndabasaba kumanuka munsi y'video murabanze ijambo sabone mufyonde ko muraca mubona arakazongera naho nyene mufyonde ko hamatuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.